Te iwi, kei te whakahaere aro take, te minita I ngā take mātauranga, ko ia te kaupapa I kōrero hi ai e māua ko Nanaia. E hāngai ana ki ngā kōmihana, ka whakaurua ki ngā kura e raru ana. E paki tū ana e tahi ki tēnei aro take a te minita I te mea ko te nuinga o ngā kura whairaru, he kura Māori. Engari te wehenga atu o te kōmihana I a rātou, ka mahue mai he nama tino nui, hei aha, hei pīkau mā rātou.
Haere mai, haere atu, engari ko te roa o tā rātau noho me ā rātau utu, kai te whakatū I ngā pihi a te tokomaha.
If I had to come up with $200,000 to pay somebody's wages to do questionable stuff that I'm not sure what they're even doing, I would be spitting sparks, I'd be angry.
Te kaumāwaru marama kua noho a Mike Eru hei kai kumihana ki te kura o Moirewa. Ruarau mano tāra te utu moana mahi I taua wā, he oi me utu te kura I te āhua kotahirau 50 mano o taua nama.
Ko te nuinga o ngā kura e pōhara ana pēnei ia mātou. Nō reira, ai, he taumaha tino nui te utu I ngā nama o ngā kai kumihana.
Kei te mōhio tātou, mehemea ka tono atu e nei tāngata, he tino raruraru ngā kura.
He kai kumihana hokia e ru I tēnei o ngā kura, he ai ki ngā kōrero I tukuna mai kia te karere, koni I te 50 mano tāra e nama ana kia eru, mā te kura anō e utu.
Nā whai anō te hiahia a te nuinga kia utua kētia ngā kai komihana me ngā kai whakahaere o te wā e te hunga nā rātou tonu I tohu.
Kā tika, mā te tā huhu o te mātauranga taua nama e utu.
Kua whakahaua e te minita mātauranga I a Peter Hughes, te hēkeretari o te mātauranga, ki te arotake I te wawaonga o ngā kura e raru ana.
Mō tētahi wā ke te titiro te tari mātauranga me au, ki ngā āhutanga katoa hei whakapakari ake ngā kura.
Ko te urupaunamu ia, ki te tukuna ngā nama o tētahi kai kumihana kia pērā rawa te nui, ka pēhea hoki te toenga o ngā kura e fitu te kaumātahi, e whakahaerengi ana e tētahi kai kumihana, kai whakahaere mo te wā rānei. O Rini Tipene Leach, te karere.